There's something God is doing.
Hallelujah.
Let's
dance one more time.
Kandi mureke mbasabe.
Ndiyo.
Sijo. Twese tujine ku rwego. Buri muntu wese azamura urwego rw'imibyinire.
Raise your level of dancing.
Umuntu wese anyeganye guko ashoboye nushaka nugera mu nzira bagukaba amafaranga ugure pomade uje kwikana. Ariko umuntu abyine birenze igipimo.
Beyond your capacity.
Thank you.
natanga haleluya zibiri zonyine
yego
sivyo ndiyo kandi muzitange neza ndabasaje bana sivyo
praise god
buri wese ayitange kuga inyungu yiwe
ndiyo
haleluya shout hallelujah for your own benefit
Tarami gitaramo ngo mu buri ibintu mwirukana tugiye gutanga indimi mwihangane uko amoko nyakora ariko namwe mu bigenza ndabibasabye
do as I do
muwe rozamuka Usarire mureke dupfundikire
binga
let's put on the top
agashingura cumuka haleluya yindi
let's put on the lid hallelujah
yo 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 yo
hallelujah hallelujah
nashaka kugira abantu bose bamaso bihangane nashaka kugira abantu bose bafite ibibazo bihangane nogera musaba muri bigasa y'ishuri yawe
Israelites at Jericho, they shouted.
Hallelujah.
I'm going to count up to three, and we will all give a shout.
Hallelujah.
Destroy everything that is hidden in our ways. Things that are hidden. That made things closing up.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hey. Mane have you
to
Hallelujah.
Hello, Maria.
I'll count up to three once more. Mane
have you
Hallelujah. Wakaram.
We got
Sambre de Ferie. Longa as a
la longa de
Artesene de Sangue.
Terrible de Jane.
This year you'll see the signs of fulfilled promises.
Vuga, 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 v
nguvu we uziko uziko mwotara mu muntu akadubura umuntu yodubura bona sifu
hallelujah
kamba sabe buri muntu afata gatambaro nimba gafite
take a tissue if you have one
utagafite afata igitenge cyangwa kandi kantu
agafata take any other cloth
wetuga yivuga
muzina sikukora ibisomeza
bamenye ko
umuhosi umuhanga yesu
yesu
arakora numukozi
numukozi
umuhanga yesu arakora numukozi
numukozi
Oh,
Thank you.